Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami ayikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami. Dawoyami ayikolana buso wami awukolana ilondoloze. Jerusalem, ikayalami,